Yeah, I'm going to have a follow up and be 5FM. But I'm going to have a banana.
That's what I'm going to do. I also win the Namcha. I don't care over the legacy code in the Paratwai. Go, boss is so cool. I'm going to have a good win. Hey, in the Bible port, I come up to a human candy so Paratwai.
Ababinayo imali eyanele yokubanakekela uma bese bethatha umhlala phansi. Manje uma ngabe usuthatha imali yakho umhlala phansi le encane ekhona usuzoyidla kusemanje. Kusho ukuthi ngempela le nto izophinda ihlangane nayo phambili uma ngabe usuthatha umhlala phansi. Yiloko nje kodwa ke ngizokutshela abaphola uma sengiyichaza ukuthi kulento kuthiwa i-curveball kuyo yonke le nto. I-curveball ilapha-ke ukuthi njengoba wazi manje uma ngabe uku-pension fund emsebenzini la usebenza khona uma usuhamba uyakwazi ukuyithatha yonke imali yakho ibe ucash. I-curveball ekhona-ke ngale 2-pot system ukuthi manje awusakwazi ukuyithatha imali yakho. Kusukela ngo-1st of September, imali oyisebenzile from the 1st of September until you retire, awukwazi ukuyithatha yonke. Ukwazi ukuthatha nje lo 10% lo kule 2-pot lesikhuluma ngayo. Yiloko nje i-curveball ekhona. Kodwa-ke kulabo asebeseyive kakhulu isikhathi eside kuze kube manje umuntu osesebenzile asize mhlawumbe umuntu oseno-55.
Yes.
Ukuzothatha kule 2-pot retirement system uzigwaza ngowakhe. Kodwa-ke ncono mhlawumbe ke ngilandele imbuzo yabalaleli but okubalulekile nje ukuthi i-2-pot system ithi oqala ukwazi ukuthi uthathe ingxenye ye-pension fund yakho ingxenye engekho ngaphezu kwa-10% e-pension fund yakho ibe ucash. Kodwa le ngxenye enye esele yona izosala ibe imali yempesheni noma abuyayeka kulo msebenzi okuwona usuya komunye umsebenzi. Leyo mali uyithole uma ngabe usuthatha umhlala phansi. Awusakwazi ukuthi uma ngabe usho umsebenzini odwa yakho omunye ubese uthi hhayi imali yami empesheni ngizoyithatha ukuze mhlawumbe ngikwazi ukuyothenga into ethile asithi mhlawumbe ubukade ushoda ngedipozithi yendlu nayo yonke leyo nto. Hhayi usakwazi ukwenza njalo manje. Yilokho nje okubalulekile. Kodwa kokunye-ke futhi okubalulekile kwesithathu lokho kwenza ukuthi abanye abahlaziyi baze bathi hhayi lento kufanele ukuthi uboleke imali yakho kubashonisa ukuthi uma uyithatha le mali usazi uthatha i-tax ayithathayo ile ethiwa i-marginal rate okusho ukuthi ile mali akuyona i-basic rate ile tax oyikhokhayo uma ngabe usuhola ngaphezu kwalokhu okufuna abe kuhola. So it's a marginal rate. So yilapho nje enye i-curveball ekhona ukuthi so the 2 curveballs eqala ukuthi vele manje ukuprotekta abantu ukuthi babe nayo imali epension egcineni awusezi ukuyithatha imali uma bushintsha umsebenzi awusezi ukuyithatha yonke ukwazi ukuthola kuphela kule esebhodweni lokuqala esebhodweni lesibili awazi ukuyithinta. Okwesibili ukuthi uma uyithatha esebhodweni lokuqala nangu SARS umile la ndezemba lakhe uyagenca uyathatha naye. Njengo nje okubalulekile ithi uPaul Mapholo.
Ngicela singene kuyona imibuzo ngoba kunemibuzo noma ingeminingi kakhulu kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kuzodinga ukuthi uthi ukwenaba kancane kuyona. Umbuzo uqala esawuthola phakathi umbuzo wakuthi cela ungibuzele lapho kuba ugumede ukuthi le 2-pot iyakhetha yini iminyaka ukuthi usenesikhathi esingakanani usebenza. Ngicabanga ukuthi umbuzo lo obaluleke ngendlela eyisimangaliso phakathi thini abantu aba-understand ukuthi uma ngirejistiwe ngonyaka odlule ngiyenzisa enkampanini thizeni enkulu babuza ukuthi ngabe isikhathi singakanani ngempela esikhethelekile phakathi.
Hayi mapholo ba lokho kulula. I-two pot ayikhethi ukuthi usineminyaka engaka usebenze. Iya ngokuthi unamalini kwimali yakho yempesheni. Ngoba kuneminimum kufuneka ube nayo esebhodweni esibili. Leyo minimum ingu-R2,000. So uma ngabe asize mhlawumbe uqale ngoMeyi ukusebenza kwi-pension fund yakho imali onayo isengaphansi kuka lesasase ka-R5,000 okusho ukuthi lapho ibhodwe lesibili alikakabi nawo R2,000 so kusho ukuthi awukwazi awutholi lutho awuparticipate lapho kodwa uma ke ubuhola imali enkulu ibhodwe lakho mhlawumbe selingaphezu kwa-R10,000 uyakwazi ukuthi uthathe lo 10% usungena kuleli bhodwe lesibili iwona usikwazi ukuthi usebenze ngawo kanti futhi ke kunomunye umgomo okhona ukuthi kulabo bantu vele kudala besebenza imali engena ebhodweni lokuqala akunasebenzi ukuthi ingakanani uyakwazi ukuthatha up to maximum I think sangama-R28,000 ukwenzela ukuthi nakulabo kudala besebenza nakhona bangayithathi yonke imali uma mhlawumbe u-10% wabo usumenza ukuthi abe no-R100,000 so kunama-limit akhona ukuthi ingakanani imali ongayithatha kodwa into ebalulekile ukuthi i-two pot izoqala ngo-1st of September ukuya phambili okusho ukuthi kulabo kade bekhona kuma-pension fund they qualify uma kodwa ama-pension fund abo from 1st of September asezoshintsha ubabe up to now uyakwazi umuthi hhayi ngiyasula emsebenzini uthole yonke imali yakho empesheni kodwa kusukela ngomhlaka-1 awusayitholi kulapho nje la kukhona
okay ngicabanga ukuthi la aphakathwayo khona umbuzo usuthe wawuthinta nombuza kuyesport kodwa obuza la wathi ngicela ukungibuzela kuphakathwayo ukuthi njengoba ngina-15 years ngizothola no-R30,000 abathi maximum kuphela yini noma senginemali enkulu engacabanga ukuthi suthe ukungena wawuthinta uthi una-15 years enkampanini la
Because kube nzima ukusebenza abantu abaningi abanye balahlekelwe imisebenzi abanye noma imisebenzi ibingalahlekanga kuthiwa ake nihlale ekhaya ningaholi uma senibuya ukuze uzokwazi ukuthi ubuqhubeke nesevisi yakho kodwa-ke kuleso sikhathi kwekhona ukuhlupheka okuningi nokuthi-ke noma ngabe mhlawumbe wena-ke ubusele usebenza uthothi kodwa mhlawumbe abantu obondlayo abantu obabhekelayo ekhaya bona balahlekelwe imisebenzi so kusho ukuthi kube khona ukuhlukumezeka okukhulu emindenini ngokwezezimali so le nto izinyunyane-ke nohulumeni but ake kuzanywe le-two pot system ukuze labo bantu abahlukumezekile at least ke bathole lento ethiwa i-boost cash injection kude ke bathole i-boost alo 30,000 uba busukona kulo 50 years ke kukhulunywa ngawo uma bususebenze 15 years uyakhwalifaya ukuthi uthole kodwa i-maximum u-30,000 njengoba kade ngichaza ukuthi uma buthi uyifuna yonke imali yakho ye-pension kuwumali kusho ukuthi uney'nsuku ezimbalwa ukuthi usule emsebenzini uyithole yonke otherwise from umhlaka-1 awusayitholi kusukela ngesonto nje awusayitholi okokuqala lokho okwesibili ukuthi-ke uma uyithatha-ke leyo mali kuzokholeka ukuthi usuyayibonela ukuthi usuthathe impesheni usuthi usuyogcina ngale kahulumeni impesheni awafanele ukuthi uthi awunayo impesheni but u-15 years law u-15 years ungathotha mhlawumbe kulo 15 years ebhodweni lakho lokuqala leyo okwazi ukuthatha kulona mhlawumbe akwafiki nakuyena no-R30,000 asazi ngoba kuyaphela ngokuthi amabhodwe abalwa kanjani akusho ukuthi yile mali esikhontributhwe wena yonke impesheni noma noma bo wena usukontribute mhlambe asithu usukontribute 30,000 wena ngokwakho kodwa imisihlanganiswa nale efakwe umqasho uthola ukuthi mhlambe u 10% wayo awenzi 30,000 mhlambe wenza u 20,000 ngiza ukuchaza ke lokuthi asingacabanga ukuthi wonke umuntu uzokwalify for 30,000 lento iya ngokuthi ebhodweni lokuqala eli u 10% lo 10% ungakanani 10% noma ngisho ukuthi angaba minimum 2,000 maximum 30 so usho ukuthi mhlambe khona abantu abazothola o 30,000 kuya ngokuthi ibhodweni labo lingakanani kodwa khona abangeke abangakwazi ukuthola lutho lokho bengichazile.
Okay. Hey, Phatha, cabanga ukuthi ufuna ukuyigoqa le mbuzo yangoba. Khona okay, angiyijabule ngoba ngicabanga ukuthi inkinga nayo le mbuzo icishe ithi ayifani. Khona ubuze la Phatha, ubuze ukuthi ngolimo oluqondile, cela ukubuza ukuthi ngabe sesidla ifa siphila yini?
Ebhethe. Uqinisile la ukuthi udla ifa uphila, kodwa ke adike kuphela ukuthi uzufe ukuze ulidle ifa lakho ngoba i-retirement kuthiwa i-saving, i-long term saving, usuke uzibekela lapho. Lokhu kwefa, ngingakubeka nje, ukhuluma ngolimi lomshwalense, yiloko kuthiwa i-life assurance. Lapho ukuthi uma ngifa, on-mutual, thatha le mali ebengiyifaka, i-premium oyikhokhela yona, ekhokhwayo. Yabona kuma-pension fund amaningi, uyothola ukuthi emsebenzini lapho abantu besebenza. Kunale mali ethiwa retirement yile sikhuluma ngayo namhlanje bese kuba khona ukuthi kuba kwenzeka ufe emsebenzini mhlawumbe kuthi uzothola umndeni wakho uyosala uthola imali elinganiswa mhlawumbe neholo lakho leminyaka emithathu noma eyisihlanu that's a separate insurance leyo akuyona i-saving i-saving ithi ngiyabeka le mali ukuthi mase ngithatha impesheni ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngiphile so leyo mali leyo imali yokuthi uthathe impesheni kusho ukuthi ifa lakho ukuthi ulidla usaphila ulidla udla impesheni yakho ungakayithathi impesheni
ukuthi uyichaza ngendlela ecacileyo uma uyibeka kanje but ke nanku omunye umbuzo phakathwayo ithini iprocess angithi njengoba kuthiwa ngumhleka u-1 usengaqala u-aplayele ukuthi ungene emabhodweni akho njengokubachaza ukuhlukana kona kwawo ungakwazi ukuthi ungene ebhodweni lakho uthathe lokho usukusebenzi kahle kahle yivuno lezi phakathwayo udla iy'vuno zakho lezi usuyinipileyo uzoke uthi-ke phakathwayo ithini iprocess if ngizothatha isivuno ngiqhubeke ngisebenze ake ngathi sibonele phakathwa ngicabanga ukuthi ngizama ukuthi ngiwu-break it down lo mbuzo usuthi umuntu osebenze ngithatha lo 30,000 wami njengamanje ngiqhubeke ngisebenze futhi u-10 years then bese ngi-retire izobe isithini iprocess kwenzakalani la ebhodweni lizobe lehlile ngizokuthola limi kanjalo kuzomisa kanjalo kwenzakalani la phakathwayo
u-30,000 rand mapholoba kuya ngokuthi ukuliphi izinga lohola u-30,000 rand wona I think bazame ukuthi benze indaba imali engezukulimaza kakhulu on average ngoba uma ngithatha nje kumuntu ohola u-30,000 rand ngenyanga ngiyathemba ukuthi abantu abaningi abasebenza kahulumeni bahola lezo imali uma uthatha leyo mali uthi hold 30,000 rand ngenyanga okusho ukuthi mhlawumbe ku-pension fund yakho kukhona mhlawumbe u-5 or 10,000 okufakayo asinje 5,000 ongenayo ukhokhwa wena nokhokhwa umqashi wakho manje u-30,000 rand akuyona imali enkulu kodwa ke njengoba ngisho ukuthi it's meant to provide i-relief kule nkinga yezimali esibe nayo ngenxa yo-COVID nayonke leyo nto isimo sezomnotho kodwa akuyona imali ukuthi ikulimaze akuyona imali that is meant ukuthi ikulimaze uhulumeni uyacabanga phela lento ukuthi uma ngabe abantu bengasenazo impesheni uyena uhulumeni futhi okufuneka akhokhele lezi mpesheni lezi ezikhokhela abantu abadala so uyagqugquzela ukuthi abantu bazibekele bona imali yempesheni so ukulimala yabo uyawulimaza khona uyayilimaza khona impesheni yakho kodwa umonakalo awumkhulu kakhulu ngoba uma usukwazi ukuthi ibhodi lakho lokuqala selino 30,000 kusho ukuthi lapho vele elesibili nalo lifudumele lingaphezulu lingaphezulu kwa 300,000 yiloko nje ekufuna sikwazi.
Okay, angiyazi ukuthi siyibalekela le masikhuluma la kakhulukazi ngokuthina sibe sihlaze umnotho ngokuhluzekileyo singakhethi ibala likabuntu. Khona ubuzile la uthi qadi ngicela ubombuzela lapho kuphakathayo ukuthi asiqolwa yini la uhulumeni waseNingizimu Afrika, akusikhona ukusiqola lo hulumeni osiphetheyo. Waselisho kwigama wathi ikakhongolosi, ngizolisho nje ngoba ngiyahlula vele, wathi umeni kakhongolosi akasiqoli yini, akabalekeli ukukhokha izamba zethu uma sesiretire na, wayesincunzisa imali yethu ngalesi sikhathi.
Mopoloba ngizoyibeka kanje le nto. Oqala nje manje sinale nto ekuthiwa i-GNU. So akusa wona ukhongolose yedwa phethe.
Kodwa ngiyayithanda leyo ukuthi asekho kukhongolose manje siphethwe inhlanganisela.
Ya, kodwa-ke okubalulekile-ke lapho mopoloba yilokhu. I-pension fund uma uzibekela wena, leyo mali ayiyi kuhulumeni. Leyo mali ibekwa iy'nhlangano ey'thile. Abantu abasebenza kuhulumeni nje bakule nkampani kuthiwa i-Government Employees Pension Fund ebeka imali yayo PIC, i-Public Investment Corporation. Abaningi ezinye iy'nkampani ezizimele eziningi zibeka izimali zazo zezimpesheni through iy'nkampani ey'nkulu zemshwalense, o-Old Mutual, o-Sanlam, obani. Okusho ukuthi le mali vele akuyona imali ephethwe uhulumeni. Uhulumeni kuphela imali ayiqekekelayo yile yale mpesheni yezalukazi ezingenayo enye ipension, ekusho ukuthi ziphasa i-means test yokuthi azikwazi, ngoba phela nakhona ukuthi uzithole impesheni kahulumeni, uhulumeni uyabheka ukuthi unayo nani i-income onayo. Uma unayo i-income onayo bese thi hhayi-ke awukhwalifayi ukuthola le yami. So kulapho uhulumeni leyo mpesheni kuphela ayikhokhayo. Lezo ezinye iy'mpesheni zi-investwe ezinkampanini ezizimele. Uma sizothi i-PIC izimele asazi-ke kodwa. Kodwa-ke akukhona into azoyigeyina uhulumeni ngale nge-two-pot system ukuthi labo bantu abayithatha imali bazokukhokha i-tax. Leyo tax ayithi yazi ukuthi yakuhulumeni. Lapho uhulumeni uzogeyina-ke i-tax, u-SARS uzokwathi ithi ukunyuka kancane i-tax yabo. Bathe uma be-estimate bathi kuzokuba u-R80 billion imali ezokhishwa abantu abathatha ebhotweni lokuqala. Uma uthatha u-R80 billion sithi mhlawumbe i-tax yakhona izoba u-20%, kusho ukuthi lapho u-R16 billion ozongena kwa-SARS. Kulapho nemapholoba angisho ukuthi uhulumeni kukhona azokuthola, yabo kukhona okuncane azokuthola, kodwa hhayi ukuthi le mali izobe iphuma emaphaketheni kahulumeni.
Yeah. Okay. Nakho-ke asibambe nanko omunye umbuzo ongenawo. Ngena manje lo uthi bona ngiqadi. Ngicela ukubuza umuntu ogulayo ongakatholi i-retirement bese bemkhokhela emsebenzini eneminyaka engu-35 years esebenza engakwazi ukuyithola imali yebhodi. Ngicela qadi ungiphe okay inombolo kaqwabo. Okay, sicela nenamba yakho-ke la eceleni. Okay, kulungile. Ngidinga-ke usizo. Ngicabanga ukuthi uyawuthola kahle lo mbuzo phakathi noma ngokuqale kabusha.
No, uzwa kahle uthi lo muntu use ukudisability, u-ill health, uyagula.
Yes.
Manje ufuna ukwazi ukuthi yena uyakhwalifya yini ukuthi angene kule two-pot system.
Exactly, yes.
Ngicathi ngiyichaze kancane maphola, ngiyabona mhlawumbe nje ngasilibazisa ney'ndaba zakho. Kukanje-ke maphola, into ye-ill health ikhavwa ile nto ekuthiwa ile mfuarense lo kade omunye ukhava uma ushona, omunye ukhava uma be ulokhu ugula usemsebenzini. Ngiyazi ukuthi abantu kuthotha ukuthi mhlawumbe usola u-75% weholo for isikhathi esithile. Kuze kuthi ke baba usufike eminyakeni yokuretire bese kuba ma i-pension fund kuba yona-ke engenayo ukuthi hhayi uzohola impesheni yakho manje usuyaphuma kulo mshwalense we-ill health. Leyo nto isho ukuthini na? Isho ukuthi uma ngabe uku-ill health useyimemba, useyilunga le-pension fund. Uma uyilunga le-pension fund kusho ukuthi nawe uya qualify ngoba kukhuluma ngamabhoto nje la yonke leyo nto. Sorry, uze ilunga liphelele pension fund. So yilapho zobabona.
Sibambe nansi yangena iyalanyelana imibuzo. Miningi kakhulu imibuzo ekhona ngayo lipotwe. Lipotwe nephakathi. Yini le enza inhlese yekulitini lipotwe phakathi?
Sorry mapholo kankulu wangalapha. Uthini enzekani?
Yini inhlese yepolitiki kule libhodi? Ngibuka la imibuzo yami ihlekisa abalaleli. Sithi sikhuluma ipolitiki phakathi. Yini le nenhlese yepolitiki kule libhodi?
Hayi politiki mapholo angithandi ukukhuluma kakhulu ngoba ngizamile ukuchaza ukuthi le initiative yaqalwa uKhosatu. UKhosatu wathi hey, kulimalekile ngesikhathi se-COVID. Abantu are struggling to make ends meet. So ayibe khona ukuthi bakwazi ukuthi ke bagcobhoze kuleli bhodwe labo abazibekele ngoba akusizi ukuthi umuntu uyafa i-poverty manje. Kodwa try linda ukuthi uze ube no-65 ukuze wazi uyithola. So uma ufuna ipolitiki yale nto uyela kukhosatu twayithini ukhosatu bethi aqale le nto ba ukhosatu ngokwakhe wacabangela abantu abasebenzayo kodwa they could hardly make ends meet ngenxa yesimo sezomnotho esibeka khona ngoba ngishile ukuthi mhlawumbe uthola ukuthi ekhaya kade nibathathu nisebenza manje usuwedwa osebenza abanye baphele lo msebenzi yilezo zinto nje ngokwazi kwami uma bekukhona-ke abanye abanothi lwazi kodwa ngisho angiseyona upolitiki angisiyeke sopolitiki mina ngicwaninga ezepolitiki usengangicwaninga umuntu angendlela ayicwaninga ngayo.
Okay, kulungile phakathiwayo ngenxa yesikhathi angisibambe la mhlawumbe ngelinye ilanga sophinde sithi sithi kodeep kuyona i-two-pot system imisiqalile isebenza because ngiyazi ukuthi izothi imisiqalile niphinde futhi nibone iy'nkobo ukuthi yithini kwenzakalani nga-two-pot uma kanjani umnotho ngoba siwulindile sonke ubuhleka 1 September kodwa phakathiwayo sikhumbuze abantu ukuthi bangakulandelela kanjani ngixolise nje lo cela inamba yakho ngizokunika phakathiwayo ngoba hhayi cha ngiyamthemba ukuthi ngeke ngizomnika mhlawumbe ukwazi ukuthi ukwazi ukuxhumana naye mhlawumbe abantu abafisa ukulandelela nje ey'nkundleni zokuxhumana phakathi wayo bengakuthola kanjani
ngitholakala ku-Facebook uzakhele Gumede noma ezakhele Nomix naku-YouTube nakhona uzakhele Gumede noma ezakhele Nomix. Okubalulekile mapholobo ukuthi angisiyona khona abantu abaqualified ukuthiwa ama-independent financial advisors. So uma ngabe umuntu ezongibuza efuna ukungithinta ngamnikeza ukuthi inamba angithinte kodwa mina ngizomkhomba kubantu bekwe uhulumeni mhlawumbe umuntu uzothi hhayi mina ngisebenze endaweni ethile i-pension fund ethi iphethe u-discovery bese ngizama ukuthi ngithole umuntu wa-discovery ozokwazi ukumsiza or i-pension fund ethi iphethe u-Sanlam bese ngithola umuntu wa-Sanlam ozokwazi ukumsiza kulapho nje.
Okay, phakathiwayo khe zinto uzinjalo ukuthi sikhulume nami sazwene bayibeshala sibunga kakhulu isikhathi sami.
Ngiyabonga nami mapholoba ngithi balaleli okumhlophe kodwa nigade indaba yebhodwe bo ungabhekisi ulithatha lonke ngiyabonga.
All right, this morning we're going to get...